Poti Mulungu, Samakhala Kwanu, Mdalitso, wanga, sungakhale, wanu, Osandipana, pana, ngati, nkhanu, Chonde, muzipanga, zanu, Viny, get 'em blessed, every day, Zima, blessed, mbwe, mbwe, we get 'em blessed, every day, Zima, blessed, mbwe, 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 Tikungomveka. Zima speaker, Tili ba radio, Zimachitika, Gattah cooking, Ali kum'phika, KungoSonyeza, my blessings angotsika, problems getting smaller, cause we getting bigger, ndumadhula kushona, ndumacharger mita, talk of facts, osakubisira, ndikuma praise I say, Paulo ndisira, Zima blessings. I'm no longer stressing. It might look so tempting. Tell that to rest in peace. Poti Mulungu, Samakhala Kwanu, Mdalitso, wanga, sungakhale, wanu, Osandipana, pana, ngati, nkhanu, Chonde, muzipanga, zanu.
Tawi young and nango kwana na Elizabeth. Yeah, I be tryna get the money, shut up, let me tell you. Hakuna Matata, almighty father. You make me a daughter, I'ma touch more dollars. Is it pasada, it fit in my trap. Fanos itata, I'm a niada. I'm from the ghetto, yeah. Naona zo koma, zo koma, koma. Tima limbikila mpaka kuveka maboma. Ambuye hama ndikonda, ezona. Ndachimwa kwambiri kwangu tsala ndikubona.
Poti Mulungu, Samakhala Kwanu, Mdalitso, wanga, sungakhale, wanu, Osandipana, pana, ngati, nkhanu, Chonde, muzipanga, zanu.
Kudabwa fika liti madala Pajana Mulungu fika ngati mpala Ngati ndumveka kutsutsa Koma kaimba nawa kuhusa Foto kaimba ndeka ndi sosa Koma kapanga dola kufusa Life yanga ndi movie Ngati ndi vile Ngati Rambo Ndi princess padena Funa di chile Ngati jango Maraba kufuna di use Na I'm too hard to handle Fana oyaka Fana oyaka Ngati fango
Samakhala Kwanu